amna waykat bu newon num ko tuddé ouragan uppal asaman jant leer ma jannok satellite satellite won ma fenen fenen dina liggey ba am luma jëndé satellite nangam nangam bobu ngent gu yag la won suma jumul kaddu non la